bibi sinzi icyo nakora ifuki zanjye zigiye kujyanwa kubibata busubije umuzete